abana 500 nibo barose ibirato birinda imvura mu ntara ya Mwaro komine Ndava zone buzira canda korine Ngorore nunani gugwaruka ruri kukiva umugambi wago wo kugendera intara ya Mwaro bagenda banatanga inyigisho zo kwitunganiriza imigambi hamwe no gukunda igihugu urongo iryo shiramwe akaba ari nawe yaritanguje aravuga intumbero y'uko rugendo nico biteze kugwaruka ruzorose izo nyigisho
baje turugwaruka rurenga 30 duhurikiye mu ishyirahamwe ryitwa urunani rw'ugwaruka ruri kivi mu gifaransa cyita coalition de jeune en action hanyuma rero icyatuzanye ngaha twahise mu ntara mwaro twaje mu bikorwa bibiri nyamukuru ica mbere twaje kwigisha ugwaruka kubyerekeye ukuntu bakwitunganiriza imigambi y'iterambere hanyuma tukanabigisha kandi icigwa cyerekeye kuzirikana no gukunda igihugu hanyuma duhereje ibyo bikorwa tugaca dufata abana 500 badateguriye muri komine tukaboza ibirenge tukabambika ibirato ikimenyetso cyo guca bugufi kubana nabo no kubaha ubutumwa ati nimutakaze ibyizigiro hari ibyizigiro kutazoza kanya uno munsi wari umunsi wo gutanguza kumugaragara ibyo bikorwa hano muri no komine ya Ndava hano kuri no shure ariko tuzozunguruka ku munsi tuzogenda tuzoca muri buri komine hanyuma kandi aho tuzoca hose duhejeje kwigishwa gwaruka tuzorutunganya tuzatwagweretse ukuntu babikora bace bikurira mu indongozi twavuze ko tuzofatira ku bintu bitatu ica mbere tuzofatira kucerekeye ubukerebutsi ugwaruka akerebutse ashaka gukora abandi hama dufatire ku kuba afise umwanya arifise umwanya wo gufasha abandi hama ica gatatu kwari umuntu ashoboye gutanga ubumenyi nawe yaronse ku munsi wa gatanu ahanyene tuzogaruka bagwaruka twakwe mu makomine twicare rero tugwigishe bace hagati yabo bitoreramwo komite y'intara kuko aha ni igikorwa dutanguye ntituhagaritse tuzatugaruka kandi tubigishe rero neza ukuntu bitunganiriza imigambi y'iterambere kandi no kubumvisha neza ati iterambere ry'intara rihagaze kuri bo hama kandi nta terambere rishoboka atamutekano atamahoro kandi kugwaruka rufise uruhara runini cyane gose mu kubungabunga amahoro n'umutekano izo nyigisho akamaro zizomara ni ukubereka neza yuko umugambi w'iterambere yose wokora atamutekano atamahoro bidashoboka kandi yuko ayo mahoro n'umutekano ubwiwe nawe afise uruhara rudasanzwe kandi yuko abanza kuraba kiyumvira ati mbere ko ngira nkora umugambi ngira ndagukorereye aho hantu hifashe gute none uruhara rwanda rwirahamere neza n'uruwe nukwerekana ko uruhara rw'ugwaruka mu buzima bw'igihugu ari ntangere niko kamaro cyane kuri izi nyigisho zo kuzirikana ku gihugu
ngo uje gutera uburezi arabwibanza ari naco gituma uburongo bwo runani yahereye wa mugambi mu ntara y'amavukiro avuga kandi ko n'izindi ntara zizoshikirwa ivyo biro bikaba vyateye iteka n'abajeje intwaro muri iyo ntara bakazobandaniriza aho bukeramo yandi makomine